To jama'a, ina sanar da ku a wannan majalisi. Mutane sun tuntube ni akan shawa ta in bayyana da shawa ta takara. Amma ba al'ada ta bace. Ba kuma al'adar musulunci bace wannan ba a matsayin addini. Na ta takara na